ubu turafise uburyo bwose turafise ubumenyi bwose bwo kugira ngo ntihagire umuntu yoba cyandura umugera wa sida bibe ku bantu bakuze no ku bantu bibaruka ubu abantu bose barazi yuko icokogwa kugira ngo ntihagire umuvyeyi yibaruka akibarukira guhamba ariko nubu biracyaboneka muti mbe biva kuki jewe sino tumurutoke kubandi ni mvuga nti nitwese mbega ubwo twe hoho nitwadehukiwe mbega ubwo turacigisha bikwiye mbega ko ubunyu no munsi twumva babona abantu nihere ko bakaraba nka Jeanne Gapia batamaze imyaka 37 ameze neza iyo ngwara ntiyica iyo ngwara niyo dutera ubwoba hari nabana aba bana bakiri bato atanico bazi kuko ibintu byo guhimiriza byo kwigisha bisa nkuko twabihevye nibaza rero yuko harageze ko tuja hamwe tukamenya ico twokora imvugo twagira umugera wa sida ku isi yose uramaze imyaka 40 ubu rero imvugo twahora dutanga siyo twotanga ubu ariko hari ivyo twovuga hari abantu no munsi bakivuka umugera wa sida ariko biranashoboka ko batovuka umugera wa sida hanagira nsubiremo mvuge yuko mu bigo vya ANSS Santé Plus turamaze uno mwaka uza kugira umwaka wa gatandatu ata mwana avuka ku muvyeyi agendana umugera wa sida avuka umugera wa sida bivuga ko twarashizeho ibishoboka vyose kugira ngo abavyeyi nabo babarinjiranywe bashobore kwibaruka kandi bibaruke kugira ngo bibaruke kugira barere nibibarukire kuhamba ivyo rero ndabisubiyemo ANSS haraza abantu mu bihugu byinshi kwiga mu bihugu bibanyi n'ivyakure kuza kungura ubwenge ingene twabigenjeje nkasaba yuko nibindi bigo ayandi ma centre yo mu gihugu asanzwe yitaho abagendana umugera wa sida nayo nyene ayo bavyipfuza turabibahamagariye kuza ni kubuntu nihagira uzoza akamusaba amahera azambarire bazoba bamurengeye akabirimbi kuko nivyo twishinze turabifise mw'ubumenyi kandi uko tuvuga turishimiriza yuko tumaze iyo myaka imyaka igera 6 ata mwana avuka n'umugera wa sida yakurikiranywe mu ANSS mugabo iyo twumvise ko ariho abana mu Burundi bakivuka n'umugera wa sida natwebwe biradukorako kuko tuzoshima ari uko twashoboye kuvuga tuti mu gihugu wacu nta mwana akivuka n'umugera wa sida tureke ivyo si abana bavuka n'umugera wa sida gusa hariho n'abavu abandura umugera wa sida mu myaka yabaga kuko hari ukuntu basigaye bavuga ngo sida ngo nticica sida singwara nashaka gusubira kubakebura sida irica sida ntiraronka umuti wo gukiza burundu nivyo twarahezagiwe tubafise imiti dufata ugize imana ikamukundira ariko nikundira bose kuko vyose biva kukugene umuntu yifashe ukuntu umuntu ayige ayifata si ibintu vyama vyoroshe ntawe ndiko ndatuma urutoki ariko birashoboka birashoboka ijambo rero novuga nuko twese reka duhaguruke hama kandi cyane cyane ngahamagarira abadutwara hagi ijambo ry'umutegetsi rishika kure aho baciye hose babura amatara aho baciye hose basubire bibutse ko sidikiriho nta kugira isoni nta soni ririho nituri mu bihugu vya nyuma mugabo ntanya gupfa numwe twategerezwa kureka igihugu c'iwacu gifise kiri ku ntambwe ibereye mugabo turacyafise abacandura turacyabura ku munsi kandi twoshobora kubikorera ko kandi tukabibutsa rero umwe wese arafise uruhara ariko burya amajambo tuvuga nkuko nama mvuga nkasubira ngashimira abanyamakuru twebwe turafise ibyo dukora ariko aya masana amaze gushika kure mwebwe aha mwakoze akazi kanyu umwe wese ahaherereye naraba hashika nabwire abashikira abajejwe ama novuga abo mu mashengero abapatiri ababona abantu benshi abo bafite uruhara runini nitukivyumva tuvyumva umunsi umwe mu mwaka ariko sidayo ni ku munsi ku munsi reka rero dusubire duhaguruke nagomba guheza nsubira kuvuga Uburundi burashobora kuba igihugu cya mbere corandurana n'umuzi ikiza ruhonyanganda sida hamwe umuntu wese ku ruhara rwiwe yovuga ati jewe nanje ngira nkuri gishoboka duhereye kubo imana yateye iteka bakaturongora natwe tubaje inyuma turabemereye tuzobandanya dushigikira aho dushika kandi aho dufise ubumenyi tuguma dusaba ngo batwegere dushobore natwe gusabikanya nkumbure ivyo tubaze kumenya ivyo tumenyera ngaha n'ivyo tumenyera mu makungu.